Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. You deserve. Yeah.
ngegama lika Jesu sihole inkosi
Ulwandle lwababona nomfuli jolta nelwababona babekwe linkazimulo
phakathi kwabo uJehova
ulwandle
lwababona
ulwandle lwababona nomfuli jolta
Ulwandle lwababona,
nomfuli jolta,
nomfuli jolta.
Come to the form so that he will open our sermon with prayer while the praise and worship team is singing the hymn Oba Nilaba Abambete Ingubo.
Oba Nilaba Abambete.
Njengokusho kwezwi lakhe lithi konke makwenzelwe udumo nenkazimulo yakho
Impela baba wethu ongcwele silinisa baba uJobe wasemandulo owathi inkosi iphile inkosi ithathile alibongwe igama layo sithatha udumo kweNkulunkulu wethu egameni likaJesu waseNazaretha inkosi ezobuya masinyane amen
noma beyizwa ekufeni bethembela
nalolu suku belwazi ngifisa ukunibingelela igama lami ngohlengiwe ngwakwamavimbela I'm going to be the program director for this session ngifisa ke ukubingelela umndeni wakwaMyeni nezihlobo Lins and family and your friends ngibingelele the MEC who is representing our premier today MEC and Mp. Nkonyeni, who is the MEC for Transport, Community Safety and Liaison. Ngibingelele Honorable Councillor Mama Usbia, who is also representing Umhlathuze Local Municipality amongst ourselves today. Ngifisa ukubingelela DG of our province, Dokotela Nonhlanhla Mkhize ukuba sila konke kuhlelekile ngendlela sebenzi yezandla zakho dadewethu siyabonga kakhulu your administration is assisting us very well the HOD Sports and Recreation Dr. Sifunda who is amongst ourselves the clergy the mourners the scouts rugby fraternally ladies and gentlemen, we are here today to pay our last respect to our son, Lindani Myeni. Sibe nayo inhlahla yokuthi sibe nazi inkonzo zakhe kuze kube manje. Asikaqedi ke namanje sise inkonzo yakhe le. Ngiyafisa nokubingelela uward councillor who is amongst ourselves, umfowethu Nondaba. Ukhona la kulesi sakhiwo sala eSikhaleni Tivet kubo bonke ke abazili abasiphekezele namhlanje ukuthi sizobeka mzimba kaLindani sikholwa ukuthi sizobambisana ngizocela nje in few minutes to allow the scouts ukuthi zenze umsebenzi ezifuna ukwenza in wrapping up the Coffin kaLindani bayazi ukuthi bazokwenza ngaluphi uhlelo I'm just giving them just few minutes if I'm saying few minutes so it's not more than 5 minutes for them to do that so you can continue the scouts we understand ukuthi uLindani was multi-talented so there were number of activities abezenza in flying our flag high That's why the scouts are going to wrap his coffin with the flag.
Iziyo sethu perfume May all staff arise. Scout, salute. Say this after the last time.
On my honor. I promise that.
I promise that.
I will do my best.
I will do my best.
To do my duty to God.
To do my duty to God.
In my country.
In my country.
To help other people at all times.
To help other people at all times.
To obey His government.
To obey His government.
Stop easy. Left. Right hand. Fight much.
Thank you very much, the scout team, for that honoring our son, honoring the son of the soil. Ngomsebenzi omuhle akawenzile. Ngizocela udadewethu, the honorable councillor, uSibiya Sotobe, to do the welcoming remarks on behalf of Umhlathuze local municipality, the local government in this area, yase King Cetshwayo district. Ningamculela nje just one verse while she is coming.
Ngeziyo zethu, nefumlo wethu, ulambe newe. Ngeziyo zethu. Nefumlo wethu, ulambele,
ulambele
wena.
Thank you, Program Director, KwaZulu-Natal. Mavimbela, MEC of Arts and Culture. Bese ngithatha leli thuba ngibingelele ku-MEC wami. Mama Nkonyeni ophethe laphaya eminyangweni wamaphoyisa nezomgwaqo umsebenzi omkhulu ke lo, so imbokodo ngiyithulela isiqoko ukuthi ikwazi ukubamba iqhaza eminyangweni ozima kangaka. Ngiye ngizibuza ukuthi kodwa ngosama umeneja kanjani ngoba kubukeka kunzima. Ufanele ukuthi iminyanga emibili. Bese kuphinda ngokukhethekile, I would like to greet the wife of the late Lindani Myeni. Ngiphinde ngibingelele o-DG abakhona. Then ngibingelele ama-scouts akhombisa ukuthi bekuyindoda yamadoda ngempela, bekuwumuntu we-discipline. And bekukude lapha abheke khona esemncane engaka bengenza zonke izinto ebezingamjabulisa empilweni yakhe, kodwa akhetha ukwenza izinto eziqondile ezikhombisa ukuthi umuntu uzoba indoda yamadoda mekhula. Ngiphinde ngibingelele abasipha umculo omnandi. Ngibingelele ifamily yonke yakwaMyeni, bese ngibingelela nomphakathi wonke. Sibonge ukuba khona kwenu, sizofihla ithambo lamathambo. Sizofihla ithambo lethu okusizwisa ubuhlungu ukuthi afe umntana omuntu esabhekene nohambo olude kangaka ebisitshela ukuthi kusasa uzobuya esiphathele okukhulu. Into ebingenziwe nje inombani, kodwa yena wakwazi ukuyenza. Ngiphinde ngixolisele umeya sixakekile ngani zakwethu akakwazanga ukuphumelela, kodwa-ke ngikhona mina. Ngiphinde nje ngibingelele wonke umuntu okhona, nginibonge kakhulu. Bese ngithi siyabonga ukuthi uhulumeni asilekelele ukwenza lento ibe lula, ngoba besiyitshela ukuthi kuzoba nzima ukubuya nje komzimba wakhe, kodwa ngenxa yokusebenza ngokubambisana kwenzekile nakho namhlanje ulapha. Angeke ke ngichaze ubuhlungu esabuzwe ngathi siyomemukela, sesifacea i-reality ke manje ukuthi ngempela nangu uhambile ngempela, sibona ibhokisi. Hhayi, kwakubuhlungu bafethu. And nginombuzo ukuthi Nkosi yami, kodwa kanti sabenzani laba bantu, ngoba siyazehlisa siyilolu bantu abamnyama esiyibona, singazenzanga nathi safuza omkhulu nokhokho ukuthi sibe nje. Ke ngizibuza ukuthi ngendlela esizama ukuzehlisa ngayo yize sazi ukuthi thine sami nyatheleka kodwa phezulu kwalokho sizehlisile kodwa kunzima bukeka kunzima kuke ngathi thina ithine si wrong abanye abantu ba right nokho ke uNkulunkulu uyazi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyosiphendulela ngelinye ilanga uNkulunkulu uyoba kanye nathi ngoba uNkulunkulu uhlale kanye nalabo abanhliziyo zilisize siyazi uNkulunkulu uzoba nathi uzosiqinisa umndeni uzowuqinisa ikusasa labantwana bakhe liqhakaze uma lo hulumeni ka oyensi usekhona siyazi ukuthi konke kuyokwenzeka kanjalo ngoba unakekela bonke abantu sibheke phambili siyazi ukuthi asizuhlukane nje ngcwabeni kuphela kodwa sizolandela ukuthi impilo ithini so siyanxusa uNkulunkulu abe nathi bese ngiphinda ke ngicela nje ukunamukela emhlathuze ukuthi khululekane ingane zakwethu senze konke ngendlela esifisa ngayo namukelekile nonke uNkulunkulu angcina kulondoloze siwenze umsebenzi uziyofika ekugcineni sihlukane siphila siphinde futhi sibonane ngelinye ilanga siphila uNkulunkulu siyamethemba uyohlale enathi ngiyabonga kakhulu
Iziyo zethu phefumlo wethu ulamphe ulamphele wena Iziyo zethu
Iziyo zethu
phefumlo wethu
phefumlo wethu
ulamphele
Siyabonga kakhulu Deputy Mayor dadewethu Sotobe ngamazwi athobekile okusamukela indeed we feel honored ukuthi the government of the day is with us today even in during difficult times the government is always with us sizolekelelana ke ukuphathana nokuqondisa lolu hlelo no dadewethu Pastor PS Nhleko ngivamise kumbiza njengodadewethu ngize ngikhohle nokuthi upastor we have been working together for some time even before I was deployed in provincial government omunye wabantu besifazane who are very dedicated emsebenzini wabona sekholeni and ke uma izimo zibhekene naye uyungalindeli ukuthi uzoba strong kodwa kuNkulunkulu uyasiqinisa endleleni sizocela i-worship team isiphe nje iculo elikahle lithobile so that we will read the obituary uMLF Myeni eze Mr. LF Myeni eze ngaphambili azosifundela i-obituary while i-worship team isiculela ngaleyo ndlela ezoba ne-humming so that we'll get the content of the obituary Mr. LF Myeni Come to the podium, please.
Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy.
Lindani Sanele Myeni. ULindani wazalwa ngomhla ka 25 October 2019 endaweni yasempangeni. Ezalwa uLindani Patience Hleko kanye nomnumzane Elsin Mfezi Myeni. Abangokudabuka endaweni yasobonjeni esigodini sasenkangana waqala amabanga emfundo yakhe ephansi emkhuze primary school ehlala obonjeni ngonyaka olandelayo waya kohlala esikhawini wabe esifunda eRicardia primary school eRichards Bay kanye nasemzingwenya primary school eSikhaweni wabe esedlula lapho okwakufundisa khona umama wakhe esikhula ngemfundo higher primary eSikhaleni. Wenza amabanga akhe emfundo athethuthu eRich Tech eyaziwa ngokuthi umfolozi TVET khona eRichards Bay. Wabe esethola ischolarship seRabi okwamenza wayoqhubeka nokufundisa nokufunda eGeorge Campbell Technical High School eThekwini. Waqhubekela eMajuba TVET lapho enza izifundo zakhe zobunjiniyela Mechanical Engineering. Uzimbandakanye kakhulu nezikawuti scouts kanye nebhola lombhoxo rugby kusukela esasesikoleni nalapho engasekho esikoleni ubelokhu edlala ibhola lombhoxo. Yini lapho ekwazile ukudlalela iEsikhaleni Rugby Club, eMpangeni Rugby Club, iQhawe Rugby Club, Sharks Academy, George Campbell, Jaguars and Melins, Denver, Colorado, United States of America. Ngo-2018, waqala ibhizinisi lakhe le-landscaping. Ngo-2019, waqashwa iRichards Bay Minerals. Ngomhlaka-17 August 2017, washadelwa nguLindani Myeni, uma Anderson. Babusiswa ngabantwana ababili unsizwa kayise Milan Myeni noNandi Lindani Myeni. Ngo-January 2020 bafudukela phesheya eMelika beyohlala lapho unkosikazi wakhe engumsinsi wokuzimilela. Injongo yabo kwakuwukuba bakhulise abantwana babo emazweni abavela kuwo bobabili. Ushiya ngasemuva unkosikazi wakhe uLins, abantwana ababili unsizwa noNandi, udade wabo usixolile, abashana bakhe abathathu, ugogo wakhe ugogo Magadla, umalume uThulani kanye na wonke umndeni wakhe wakanhleko nowakamyeni. Njengomndeni sijabulile ukuphila noLindani. Impilo yakhe isijabulisile kakhulu. Akazange asiphoxe noma asidumaze. Njengomndeni besimthanda kakhulu. Naye futhi asithanda ngokungezenzisi. Ukuhamba kwakhe usiphathe kabi kakhulu. Uhambile kodwa uyohlala njalo esezinhlizweni zethu.
KaLindani qiniso liyakhombisa ukuthi impilo kaLindani was very short but well lived. Bazike uThixo ukuthi ngalesi sikhathi sizoba singasenayo. I'm requesting the journalists, the officials who have taken seats, to allow the family to get seats because sidedele bona ukuthi bathole indawo zokuhlala bengagcini sebeminge inyawo siyothi ke makukhona isele bese siyayithatha lezo hlala sizocela futhi ukuthi sibambisane kakhulu ngoba sisekulo ubhubhane lika COVID-19 uqinisekise ukuthi asisondelani nesikhathi esizoba naso la ukwenza inkonzo kaLindani yokumhlonipha nokumphekezela sizozama ukusigcina kakhulu sibe nje ngama-hour angeqile kwamabili siyocela ukuthi izikhulumi zonke eziza ngaphambili zibambisane kunye nami nozakwethu eqondiseni lolu hlelo ukuthi sigcine leyo mqathango ukuze singayitholi sesenze okuphambene nokufanele sikwenze. Sengizodedela ke uza kwethu aqhubeke nohlelo.
UJesu wami, Jesu wami, uyaphila ngokwesaba, ngokwesaba, ngokwesaba.
Ukusherisha ukuba uMC noMC umungenayo iphakathi nendawo ukuthwalisa kanzima ngoba wena kuvele kube kufishane ukwakho ukuthi MC kanti lo munye ukuthi MC and MC ningibekezelele ngelinye ilanga nami inkosi yongibheka haleluya amen angibingelele ubo aholi bethu abakhona phakathi kwethu uMC wethu uye ethi uma ezethula yena awashonke amagama akhe ngisaba kodwa Neliswa Nkonyeni ukuthi ngithi uMama Nkonyeni uDokotela Mkhize oba makhansela khona abafundisi abakhona ngicela ukuthi all protocol observed ukuze ngingakhohlwa abanye abantu kodwa ke ngizoshu ukuthi ngibingelela kakhulu umndeni wakithi umndeni wakwaNhleko nomndeni wakwaMyeni egameni leNkosi uJesu amen akusinto elula kodwa iyenzeka futhi seyenzekile umndeni ungicelile ukuthi ngoba ngokujwayelekile kuye kushiwo ukuthi umuntu ulimale kanjani kuze kufike la ekhona namhlanje ukuthi ngoba ngoMC kungaphinde kufuneka omunye umuntu ozoza azokhuluma lokho kodwa ngisale sengikwenza njengoba ebefunda umalume wakhe umlando wakhe uLindani ubehleli ngale ngaphesheya nomndeni wakhe asinayo into ephathekayo bazalane singanitshela yona ngoba i-version yalendaba iguquka everyday niyalalela ezindabeni nizwe okwenzakalayo kodwa ngine summary yami ngento ethathe uLindani umzukulu wethu uthathwe ibuko zamehlo ama eyelenses ubulawe ibuko zamehlo iphutha elenzakala emhlabeni umuntu ubuka umuntu ngaye akambuka umuntu ambuke ehuye umbuka ngaye uzithatha yena ayifake emehlweni abuka omunye umuntu uma ngithi umuntu ubuka umuntu ubuka umuntu ngaye ekhohliwe ukuthi lezi ibuko ayifakile ezakhe zine influence ye culture ye religion ye media ye yesikhathi ekuphilwa kusona ye color yezinto eziningi angekwazi ukuyibala zonke izinto ezi-influencer izibuko zabantu ababukana ngayo. Umuntu uke ahlangane nomuntu egqoka isiketi esifishane abese faka izibuko zakhe ambize athi fabulous. Engakaza febe nelodwe ilanga ngezibukweni zakhe ayifakile ubona isifebe ngoba nje faka isiketi esifishane. Umuntu uke eze umuntu ethi I love you atse bayathandana ngenxa yezibuko abekade ezifakile yena. Umuntu ufaka izibuko ezimxabanisa nomuntu ahlala eceleni kwakhe enkonzweni. Umuntu ufaka izibuko ezimxabanisa nomuntu abalale esiswini sinye noni kumama wabo. Umuntu ufaka izibuko ezimxabanisa nomuntu abadla ndawonye etafuleni, abalala ndawonye embhedeni, abasebenza ndawonye emsebenzini. Izibuko zimenza ukuthi ambone ngale khala ayikhande yena engqondweni nasenhlizweni yakhe. The way uSathane ahlakaniphe ngakhona uyawenza ama-coincidence azokwenza ukuthi akonfirme le nto ayibona la ezibukweni zakhe ezinguye. Uma abantu emhlabeni wonke bebeyofunda ukukhipha izibuko zabo babuka abantu ngamehlo kaNkulunkulu ngaba yikho le nto ephambi kwami namhlanje. Bengingasho namhlanje ngiluleke ngiphinde ngicele ukuthi kithina sonke sikhumule izibuko zethu masibuka abantu sifake zikaNkulunkulu. Ngoba abantu bakholwa baze badlula uNkulunkulu, bakholwe badlula uJesu. Uma khona into abamsola ngayo omunye umuntu bayamqhelisa kubo, kodwa uJesu wabasondeza bonke abantu abagona esifubeni sakhe efuna beze uthando lwakhe ukuze bakhohlwe ilolu thando abahambe belicinga la ku-wrong khona. Thathwe izibuko zabantu baseMelika abambuke ngamehlo abo bazi ukuthi umuntu omnyama isikebe. Angixolisi ngokuba mnyama, angifuni futhi ukugqoka amaphushini ngokuba mnyama. Namhlanje ngidecide ukuhamba ngezicathulo engingajwayele ukuhamba ngazo, ngigqoka ama-crocs. Ngala ma-crocs ngizowagqoka impilo yami yonke, engqondweni nasenhlizweni yami ngazi ukuthi I'm a black African. Noma ngabe ngihamba phi, I will always wear my high crocs. Ngiwagqokela i-Afrika engazalwa ngakhula ngiyofela kuyo. Noma ngingafa ngikuphi kodwa ngobe ngifele i-Afrika ngoba ngobe ngingum-Afrika. Ngiyabonga. Ngicela ukuthatha leli thuba ngiqhubekele kwabazoletha iy'nkulumo zabo. Ngiyanethemba mndeni wami, siyazi ukuthi sinesikhathi esiningi esisiphilile noLindani, but asikwenze sikuhloniphe lokho esikunikezwe khona uhulumeni wethu. Ngizobe ngenza umdlapa uma ngingakhohlwa ukubonga kakhulu kuhulumeni wethu. Hayi, wangishaya ekhanda uDokotela Untuli. Ah, Untuli, umkhizi. Wabikelwa ngomsombuluko kwadlulila ngelilodwa wafika ngolwesithathu. Wangishaya ekhanda uMEC uNkonyeni. Wayesemithingini uma ngimfonela. Sahleba. Wathi ngizokufonela uma ngiphuma la emithingini. Kunalokho wavelwa lijikijela phambili udaba maspidi lwaselwenze yonke indawo seku-right yonke into. Ningadinwa nangomuso, singabeni njalo. Woza malume Thulani uzokhulumela umalume. Angizukusukuma ukusukume uNonhlanhla azokhulumela. Asi u-anti wakhe umamncane, isingisi lesithu anti umamncane. Emva kwalokho ke sobe sesinikeza laba abanye ababili. Angizokusukuma abantwana bami. Uma ningathi nje 3-3 nobe nishayile nobe nihloniphe mina unyoko. Ngiyabonga.
Sengiyacela Nkosi ubangimpiwe.
Bese ngixolisa mphathi wohlelo ngenxa yesikhathi angizukwazi ukulandela uhlelo lweprotocol lokubingelela zonke izikhulu ezilapha ngenxa yesikhathi. Bengingakwenza lokho besikhathi siyavuma, ngiyaxolisa lapho. Bese ngibingelela igameni lomalume. Nginibingelele egameni lomalume ngoba engizokhuluma ngizokhuluma egameni lomalume. Nanxa sometimes ngingeke ngkwazi ukuexpress ama feelings abo ngomshana wethu lo osishile emhlabeni. So welekena umshana wethu mina ngimasi enje uma nibuka lapho kwi program bihlala nje smile. Angilwazi olubi ngaye. Bihlele nje manibona lapho kwi program umshana wethu. Behlala nje smile. Sidumele sibhlungu. Besingakhuluma kakhulu ngaye ukuba isikhathi siyavuma. Besingakhuluma futhi thina njengomalume sibonge uhulumeni ngegalelo elinzeni. Ngoba ukubuya kwakhe bekusemahlombe ethu. Kodwa ngenxa kahulumeni wethu bengifisa ukukhuluma ngizifike lapho. Kodwa ngenxa yesikhathi ngizoba mfushane. ULindani uhambe emhlabeni mina naye besinesivumelwane ebesisenzithi mebuya njengoba bezobuya ngoJohn wayethe kimi malume ngoba isikhathi sempesheni siyasondela umeka ufisa ukuphila ngani umsuthatha umhlala phansi ngathi hey mshana nasi wazongibuza into enzinyana ebengakayihleli emqondweni wami ngase ngithi mina hayi mshana bengicabanga ukuthola indawo lapho engizokwazi ukuthenga inkomo ngiyibeke khona. Hayi umshana wami ngambona ismile ijabula umezwa leyo nkulumo leyo. Sagcina ke sivubelene ke naye ukuthi hayi malume uma ngibuya sizozama sihlale phansi sixoxe sibode ukwenza njalo. Ngidumele uma kufika le ndaba efana nalezi ezokuthi umshana wami akasekho emhlabeni. Ngiyabonga mphathi ohlele.
Ngiyabingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu, amen. Nginonhlanhla wakwaMyeni, ngomama mncane kaLindani, njengoba sekushiwo, sizalwa sikhuliswa intokazi eziwu-5 nensizwa eyodwa kwaNhleko. So sonke sizalwa kulomndeni wokuthi akekho waziyo ukuthi ubani uyingane kabani. Kanjalo uma bezalwa oLindani bazalelwa kuleso simo sokuthi akekho waziyo ukuthi uma kaLindani ubani ngaphandle kokuthi aze abuze. Ngoba lapha ekhaya la sizalwa khona ingane yawo wonke umuntu kuba ingane yawo wonke umuntu. So naba omancane baLindani ngicela baphakame bonke esihlanganyele sakhulisa uLindani njengomancane. Ngicela baphakame sibabone ngiqhubeka ngikhuluma. ULindani uma ngabe ezalwa ngo-October 1991, usisi ebuya naye laphaya esibhedlela empangeni. Kwakubovana kubuhle, sakuthanda, sakujabulela. Kwase kuphoqa ukuthi usisi ngoba uyafunda eZakheni College of Education ahambe. Wasala uLindani, wakhula ecabanga ukuthi usilindile loya. Ozemva kwani uyena uma wakhe. Kwathi uma eqeda usise college ebuya ezothatha uLindani wabuza ukuthi ungiyisaphi ngoba wayeseqalele nokungena e-primary school eMkhuze njengoba kushiwo. Wayese emfaka la eRichards Bay kwathi uLindani ngizofeyila ngamabomu ngoba ngifuna ukubuyela obunjeni ngiyohlala khona. Kwaya ngokuya wa-understand ukuthi uma wakhe. Kwaba mnandi. Sithe masikhula uLindani waba namagama ahlukene ngenxa yokuthi wayeyingane e-active ngale ndlela. Singasho ukuthi waye-hyperactive. Ningahlala phansi kodadewethu. Singasho ukuthi waye-hyperactive. ULindani waye umuntu uma ngabe ehambile, uma ebuya, abuze ukuthi ungiphatheleni. Ogogo wakhe, ugogo Magadla, eze ethi, nibongiphathela lokhu uma kuwukuthi usemsebenzini. Masifika ekhaya nimnike ngoba ngiyamazi ungiphatheleni. Sagcina sambiza igama lakho ukuthi ungiphatheleni. Ngoba ufuna ukwazi ukuthi ungiphatheleni emnandi esitolo. Kuthe kusuka lapho uLindani sambiza ngokuthi umbuzi ngoba wayesazama ukukhuluma. Wonke umuntu nje mayimbona athi mbuzi, mbuzi. Sagcina sabiza yena ukuthi umbuzi. Ekuhambeni kwakhe uLindani e-active ngale ndlela uthole iginqa uma enza izinto nje. uyadla ubuka iTV akahlaliseki obaba wathi ena nalo hlanye osembiza ngokuthi wehlanye kwahamba uLindani waqala ukungena kakhulu kuma sports wajima wabayilokhu abaningi abambona eyikho baze bambiza ngokuthi usigora abanye nje baze ukuthi usigora kodwa kukho konke lokho esikujabulele thina njengomama omncane bakaLindani inhlonipho asinikeze yona wasazisa njengomama bakhe usazise kusukela emncane noma eseganiwe noma engasekho la esehlale uLindani kubuhlungu kwamukela ukuthi angeke sisaba naleya call yokuthi sibukane sikhulume sibe nama video calls ekugcineni kwami nje ukukhuluma noLindani kwakumhla ka 7 April sike sakhuluma insokwana nje sichekana impilo esho nokuthi bayaphila ubuze unjani uLindani ungitshela uma esebuyile uLindani ngefone sifone sikhulume noLindani sikhulume noLindani sibona ingane kube mnandi wayesethi mangicela ungithumelele ithombe cela ithombe ithile Lindani sibhizi wenza i-family tree uyenzela unsizo ngahleka ngathi mina unsizo uya understand yini wahleka naye so uma izohamba uLindani ngomhla ka 14 ngomhla ka 13 emini ngibuka ifoni ngithi I have to call Lindani ngithi no let me not call him today ngoba angakamthumeleli lezi ayithombe uzozangibuze zona ngizomfonela mase ngiyithumelele kukho konke esikubongayo ngempilo kaLindani sibonga nje ukuthi akukho thina esithi waze wasiphoxa ke la uLindani uLindani ube responsible kube nokukhula nje okumangalisayo empilweni yakhe I'll even say to my sister oh Lindani is now matured and uFezi will say it's because of Lindani sibona immaturity indlela abe responsible ngayo ubengabafuni abantu abangakhulile uLindani ababehave sokwengane ethi please so and so you must grow up so and so you must stop what you are doing sisakhuluma nje sila ekhaya phakathi neviki kufika omunye umfana othi bebekhula naye estradeni othi ngiyekile from Madlamini seed and you ensured that you visit all of us there were times where you will be saying mama I'm coming to visit you even now before kufike lesisikhathi lesi you sent us a message wathi mama where will you be in May because we will be coming back home we just want to be sure that everybody is at home or we have to plan our trip such that we cover everybody because kulesikhathi sikuso asikho sonke obunjeni or esikhaweni Lindani, you are still part of us. You are our dear daughter. The same words we told you on Wednesday when we met at the airport and over the phone are still echoed today. You are one of us. You are not Lindani Myeni because Lindani was there. Even now that he's gone, you are still Lindani Myeni. You are Lindani Myeni in 2020. You were Lindani Myeni in 2020, 2021, and you will be Lindani Myeni. So you are one of us, and we are proud of you. The coat I'm wearing today and this neck piece is what you brought, and you said, Mama, this is what we bought for you. We wanted to bring it home in June with Lindani. So I will always, this is not the only thing that Lindani did that I will say, oh, I see our son here. Even la ekhaya, H2, umuzi kasisi umile uyikhaya just because of Lindani. A very responsible young person who didn't want any nonsense. Very strict, yet very kind and very gentle. Very loving and very responsible. It is my deepest prayer for America, whose currency is written in God we trust, to know who God is. Our God is love. Our God is love. And if we love God, we won't hate another person because of their color. May the good Lord strengthen you, Lindsay. If you remember this book that you gave me, it will also keep you going. We love you so much, and you are ours. Shalom.
No, my baby,
siyabonga kakhulu into ethe nje ukungiphathaphatha kabi kulokukhuluma kwabo uThulani uThulani uthi mamncane kimi uyasuka lapho uthi usuzothatha impesheni ucabanga ukuthi labantu bazothi ngakanani mina ngempela nje ucabanga ukuthi labantu bazothi ngakanani mina ngicela ukunikezela leli thuba to United States friends. It's C Usweha and what Usweha no EM I yes U C Beseng in Nigeza no Mr. J Anderson. Mzobatapuna Ranja Konabazo Suma Baby Lava Kulumola Pesha. Ngizobe sengiza kuwe emgilija uma behlala phansi ngiyabonga.
And that is the reason I sing and I shout for
this is Lindsay's brother, Uncle Chunsizwa and Nandi. My name is Ogutu Tin, Senos, I'm in my karma dictionary.
Good morning and Saubona. I am Lindsay's brother Justin, as she mentioned. I'm speaking on behalf of the Anderson family. Unfortunately, I was the only one able to make this long journey over here for health reasons and other reasons. But obviously, our whole family love Lindani deeply. This is gonna be a hard one to get through. So, Lindsay's 2 years younger than me. Growing up as an older brother, your biggest responsibility is to make sure your sister, make sure your sister is safe. That was my job, my entire childhood, and it's slightly into adulthood. That is until Lindsay met Lindani. And after they got married, that role, my role as a protector, I was in the United States. Unfortunately, I didn't have a chance to meet him before, and I wasn't able to make it for the wedding, but upon their return to the United States, I finally got to meet him. You know, I talked to him over the phone, saw pictures of him. You know, he's a big, strong guy. I was like, he'll be a good protector, but I didn't know about him. I didn't know about his soul. I didn't know about his kindness. So that was the first thing when we met. I want to understand Lindani as a man. It doesn't matter if you're big, you also need to be gentle, you also need to be loving, you also need to be caring. And he was all those things. He was all those things and more. So, now that we're here, our brother has passed. My brother has passed. Now we're left. We must take care of the family. When I first heard of his passing, of course, like all of you, I didn't believe it at first. And after getting over the initial grief, I was worried about Lindsay and Cecil and Nanti. How are they going to carry on without their father? I was thinking, I have to step back and to come back in as a protector now. I was worried she'd be alone, you know? But she's not alone. She has family in Hawaii. She has family, obviously, in Zululand, Eskowini. It was so lovely being able to meet you all and see you supporting and see she truly does. She has a large, loving family here. And me as a brother, I'll still be there for her as a protector, but this community is responsible for her now. This community is responsible for Nandi, for Nsizwa. They're going to grow up to be great people. And they're going to grow up with great mentors. And it's so lovely to be able to meet you all. Meet the people that made Lindani the man who he was. Meet the people who are going to make Nsizwa into the strong man he's going to be. Make Nandi into the brilliant woman she's going to be. I just want to say thank you, and it truly is, it means everything that we have family here in South Africa and family in the United States. So I'll just close with saying, obviously, I was so proud to call my brother. He'll be deeply missed, but he will live on. He'll live on in his children, he'll live on in his family, he'll live on in the impact he's had in his community. Yeah, thank you all, and if I could ask Sanele, please come up and speak on behalf of the friends.
Okay, we can carry on. Come on up, Lindsay.
Great is your mercy. He loved that song, and he loved music in general. Anybody who knows Lindani knows his funeral should be full of music and laughter.
Hey, he's full of laughter. I just wanted Sibilele to just stand up here with me. Sibilele Ngubane. Sylvester was supposed to speak on behalf of his friends in America, but he's digging the grave because in Samoa, in his culture, that is what you do. And when your friend passes, you dig the grave with him. And he was upset when he came. He said, "When are we going to dig the grave?" I said, "I don't think they're doing that." But he was so excited when they said, "No, we do get to dig the grave together." So he wanted to be there for that. And I don't expect Spalele or Sanele to speak. I just want him here with me. This is Lindani's brother, this is Lindani's family, and just been through so much together, and I just want him by my side, even if, hey, Lindani's friends are shattered, they can't even speak, you know? And I think God gave me a very special peace. If you want to say something, you can, but I know nobody wanted to speak, because there's nothing you'll understand out of what they say. You don't know how good of a man Lindani was, and you don't know how giving he was, and you don't know how funny he was, and how if he was coming in right now, he'd come through that door barefoot singing, because that's how he always arrived, barefoot singing. You know, Lindani was just so many things to so many people that you cannot even try to describe him or fill a spot. It's kind of like when Mama Lindani passed, when Lindani's mother passed. You can't fill that space. It's too big. She meant too many things to too many people. And still people are grieving her passing and still don't feel it's real. And that was 3 years ago. So I imagine, I don't expect friends to be able to say anything. It's too close. Even Chloe, you can't describe Lindani. But to me, he was my home. To me, he was safety. To me, I trusted him the day I met him. And you know, he kind of fell in love with me for the way I trusted him. He said, "Wow, you trust me so much. I'm so amazed that you trust me." And I fell in love with him for the way that he didn't trust me. You know, most guys are kind of pushy. And Lindani was like, "Hey, I don't know. What are you doing here from America? Why are you here?" And I liked that he was skeptical. I liked that he didn't take everything as truth. He dug really hard to find truth, you know? And I feel like that's the message that he wanted to leave with people is speak the truth. Even when it hurts, speak the truth, even when it's hard, especially when it's hard. You know? He didn't have time for nonsense. And I wish you guys could have seen him today as the man he has just become, even this past year and a half, how much he's grown and learned. Such a good man. I mean, and it almost feels like Jesus is passing the way that, you know, before Jesus passed, there were these signs that he was going to pass. And as much as he didn't want to, he knew he had to change the world. And I see so many parallels as far as the things Lindani said that day, as if he knew he was going to pass, you know? I was hesitant to share because I know not everyone has faith in God, but he was walking down the driveway the day he passed. Before he left the house, he's walking down the driveway and he said, "Lindsay, I saw three red circles around me, like three big red dots, not three, I don't know why I'm saying three, six or seven big red circles around me." And he said, "It's my ancestors and I know they're embracing me." And I said, "You're scaring me." And I'm like, "Isn't that a bad thing?" He said, "No, it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing." And so I have that peace and I'm sharing it only because I know that you as friends and family need that peace to know he's okay. You know, and I've asked God several times, "Is he okay though? Is he okay? I just need to know he's okay. I know I'll be okay eventually and I know the kids will be okay eventually." Yeah, Nsizwa. I see you, babe. Yeah, we'll be okay eventually. We'll be okay eventually. But I need to know that he's okay. And God has shown me so many ways, confirmed in so many ways, he's okay. In fact, he's not feeling the pain we're feeling. And that's the best comfort to me, is just to know he's okay. You know, I just keep thinking, has he eaten dinner yet? You know, I keep, you know, those natural things in habit, you start thinking, you know, "Oh, well, we should fix his tooth. He wanted to come back and fix his tooth. Let's hurry up and make that appointment." I'm thinking of all these things and I can't believe his body's gone, but his spirit is not gone. Don't ever think his spirit is gone. And I never want his memory to go either. That's the, I will talk about Lindani till the day I die. He's my king, he's my man, he's my husband. I don't want his memory to ever fade. But what comforts me most is knowing his spirit will never fade. Selfishly, I want his body here for forever. We were supposed to die together in a slow car crash at the age of 99. We spoke about, just something slow and painless. After a long life together, that's how we'll go out. Because then we won't have to live without each other. And so I'm a bit mad that he left early, but I understand he had to change the world on his way out. There's people praying for him in Rome. There's people praying for him in Nigeria. There's services they're holding. People have contacting me around the world. We're having a service for him in the UK. We're praying for him over here. And just, he changed Hawaii forever, America forever. He changed South Africa forever, you know? And I'm grateful. If that was the day that the ancestors were ready for him, if that's the day that God and Jesus were ready for him to come home, if that is the day, then I'm grateful he didn't go in a car crash and then we don't talk about it. He went out like a warrior because he needed us to talk about it. He needed us to talk about truth, you know? He needed us to... Hey, even the day he passed, he even said, I figured it out. What did you figure out? I figured out how to fix things between white and black people in South Africa. I figured it out. And so now I'm standing here amongst white and black people in South Africa, and I'm saying, we have to figure it out. You know? If this doesn't do it, I don't know what will. Yabo? This is what he lives for, is that people be equal. He never judged anyone. You know, people call homeless people or people on Wunga or drugs, they call them paras. They're not paras. They're people who are in a community who we love, who need help, you know? And he always saw things like that. Things, Lindani always saw past whatever is on the outside, and he saw your heart. And that's why people are burning, you know, that they can't come inside right now, because he saw their heart, and they felt known by him, loved by him, seen by him. And I hate that COVID is happening right now, and that this stupid thing has to be 100 people instead of thousands that love him. But I know you guys are watching, and I know you guys are with us, and I know he's with us, and I can feel him here. And I can feel him saying, "Guys, just speak truth. No more nonsense, you know?" He had this thing for EFF because he's like, at least they're going for the land. At least they're going for bring something back together. Bring some change, you know? Guys, there's so much change to be done, but every step is something. Every step is something. This guy always gave, you know, and he was completely fearless. So I'm just asking you guys, each person, just for your own life, carry on that what Lindani did in the way that he was fearless. Would he speak to anybody, see them beyond just the skin, and just speak to anybody. I pray that we all leave speaking truth within our families, within our communities, even when it's hard. Speak truth and fear nothing. I think he left us with more of courage than we've ever had. And I pray that that continues and his legacy continues. Thank you guys for loving him.
Ngicishe ngayilaya ngicabanga ukuthi ngingahle ngihumushe manje mamagama gwinya kanje ungaxosha liphi umuntu usubana kucosha ke lokho akucoshayo kodwa nje ubambelele kuleli lithi speak the truth ngilibambile lelo ngilizwile ngikhumbula ngelinye ilanga uLindani wayethanda ukuya kusisi ososenkosini umakabheki uma ebuya emsebenzini adlula amthathe ekhaya ahambe naye ekhaya elincane abuye njalo uzohlala imini yonke angasho lutho uLindani sokuthi uma sesithi siyalala avele ame ngasemnyango athi kuye siyaze kumathi kuye uthini athi kuye gogonhleko sokuthi asiphume ebusuku simhambise sesiyomhambisa kumama thethe emhambiseni ngisimhambise ngelinye ilanga ngabona ukuthi ayikho phela into sodlalwa uLindani weme emnyango wamemeza kuye avele ngasukuma ngavula umnyango ngathi kuye wathi ngiyesaba ngathi angiyikuye mina ufuna ukuya kuye wagcina ngalelo langa ukuya kuye imini yonke adahleli abesethi masithi siyalala kuye angicele ozokhulumela umndeni wamagilija angikholwa are you through Lindsay or you are still going to come back you are right now okay lengane isivele yafunza thini buka isivele yenza yonke lento ngomzuzwana iqedile manje ayisezi ukubuya ibuye sicele ozokhulumela umndeni wakomgilijo nyangandulo nomabhemo umncwanga abaneenyawo ezimhlophe nalabanyathela khona abafika ngebhanoyi abewela imbuluzi nembuluzana gilija
Kala ningiculele icule lethu inkazimulo yakhe igcwele amazulu.
Inkazimulo yakhe igcwele
Mama uma zimbela eh
ngiyababingelela Honorable Premier of KwaZulu-Natal Sihle Zikalala angiyazi ukuthi akekho kodwa his spirit is here ube nathi kakhulu simbona ewe ayivuka kuba le nkonzo kaLindani ibe impumelelo ukube bengekho uZikalala bekuyobanzima kakhulu ngoba thina uyazi sisi ukuthi besithwele kanzima kanjani the MSP MEC of sport officials from the Premier's office, Honorable Mayor King Tuichwayo, and Honorable Mayor Umhlathuzi. Ngibingelele noMama Nkonyeni okuyena engicabanga ukuthi umele uPremier namhlanje ophakathi kwethu. King Tuichwayo District, South African Police Services, Cluster Management, ngibona ubaba uMhlongo ekhona, our dear friends and relatives from abroad, leaders of different transformations, officials from the Department of Sports and Recreation. Our ward councillor, Ubabu Zondi, naye ukhona phakathi kwethu. I'm speaking on behalf of Myeni's family and Klego's family. Angeke ngichaze ke okuningi kakhulu, ngoba osisi sebechazile ukuthi sihlangana kanjani. Singaba kaNhleko thina, ngoba nimzwile nje engibiza ethi kuza uNhleko kuza uMgilija. Firstly, I wish to thank our provincial government, led by our Honorable Premier Ubaba Ukhuzeni, and his DG from the office to Mama Mkhize. Mama Mkhize, ngiqala ukumbona efika lapha ekhaya, ngabona into engakaze ngiyibona. Ngisiye umuntu okakhulukazi ojwayele into zepolitiki, nojwayele ukuhlangana nento zepolitiki. Mina ngikwenye industry, kakhulukazi kwi-financial industry. Bengazi kakhulu ukuthi uhulumeni ikhona into ayenzayo uma kwenzeka izinto. Kodwa ngambona lo mama eseqeda ukukhuluma usisi kade shayela uNkonyeni. Ngimbona ehaga usisi bekhala bewa kanye kanye. Lo DG umama uMkhize. Ngabona ukuthi kanti basekhona oRuthi. Labo Estelle bakudala labe akekho Estelle ozobuya umbone simbone kulomama sengingajabula nibone ukuthi ngelinilanga sizobizwa ngeEstelle ofisini lakhe ngoba akekho umunye uEstelle ozobuya umbona ngabona emgono usisi ngabubona ubuhle nokusiduduza lo mama. I cannot forget the pain that I incurred last week on the 1st of May 2021 at the OR Tambo International Airport, when I received the remains of my nephew from the cargo flight, which was coming from USA, where the remains of my nephew was loaded inside as a cargo. As a cargo container, as if it was just an item bought from overseas. As I noticed, people there who came to pick up their items, they have ordered overseas. Mine was different because I was waiting for my son, my nephew, my blood, who went to SA and boarded to the flight walking on his feet and only to find that when he came back home, he came back loaded inside the coffin because he was then no more. I felt more pain again when the Cabinet Minister of Social Development, Mrs. Lindiwe Zulu, was there to officiate the handing over of the remains of my son to us as a family. That was a very hard moment in ever came across in my life. I'm very much surprised of seeing our provincial government taking an initiative in bringing back the remains of our beloved son. Whereas they are so well known kube kuyisimanga kimi uhulumeni engenela into ngoba kufuna ngimchazele ukuthi uhulumeni ungenele kakhulu kodwa kahle kahle mina la ngiqhamuka khona angibonanga ukuthi uhulumeni befanele ngenelele ngalendlela ukungela ngenelele ngayo. There are so well known companies and stakeholders who always with big pride using to tell us that they are the authorized financial service providers. Be it as it may that he was a member of that financial service provider or not, our companies who trade as an insurance institution should have took the initiative, to brand themselves by being the one who goes first in asking the Perwa family to assist them in repatriating the remains of their son back home in South Africa. Ngoba banawo ama facilities, banama offices even phesheya ukukommunicate bachumane, kube bekulula kakhulu kunokuba sibone unoma India Mfeketho esebenza kanzima kanjeya engabe mhlawumbe babambisene naye njengomuntu ongaphandle vele oyincusa lethu eAmerica. That was going to be a great investment to them and in a terms of market wise, but they failed altogether. Fanele ngabe lapha sibona imoto ezibrand uLindani uma benenzisa ama application fanele sibone isithombe sino Lindani ngoba bekwazile ukwenza lowo msebenzi kodwa bahlulekile. My name is Mbuso Nhleka. I was born and grown up in a marketing field. Known what? In a marketing field. Know what and how was to go about in the repatriation body. Remains of the disease so that it will come back home fully dignified by that particular insurance company. It was a very unfortunate that it ended up being the government of the Republic of the Republic and our provincial government of the KZN led by Premier Zikalala, who took initiative of all aspects, whereas there were people who counterpart on this project. I wish our government shall enforce a major transformation in our financial institution or sectors, whom are so-called financial service providers to the people. Seemingly, these FSP, they are always claim that they are there when needed them most. But in this instance of Lindani Myeni, they were nowhere to be found to offer this service of repatriation the remains of our beloved son, Lindani Myeni. So I'm appealing to the President of Republic of South Africa, Cyril Ramaphosa, and cabinet ministers, MECs of the private sector, to make sure that there is a transformation in the financial service sectors. I noticed Mr. Sandile Zungu in the channel 405 a few days ago mentioning about the need of the transformation in the financial sectors. I also appeal in the government of the United States of America that the blood of our son, my nephew, in particular, Lindani Myeni, to serve as a sacrifice to those whom are being oppressed by the system of America, they receive as an Africans in America for them being black and for which they can never change because it's their originality. I further wish to send this message to our government that shall the government of the United States of America, that there must be a change. We need a global change and the recognition as a black Africans from our continent, that the United States government shall know that we are not black by mistake. We deserve equal treatment and being valued as such. We need change. And we need transformation. Lastly, for argument's sake, we know that this world change is not that easy. But I'm appealing to each and every person who are occupying office bearers who wish in future to come afford to present themselves or to market their business as a financial service provider who also does repatriation but who never done it when needed by Myeni family while they are dominant in this country by their big names. Where were they then? Ngiyacela ke ukuba umuntu nomuntu ichange kaze ibelula yaphela apartheid kwangena uhulumeni wentando yeningi akubanga lula nani basebenzi yazini ukuthi uma nisemsebenzini awukuyibuze ngoba ngikhuluma nezwe lonke kodwa ngenhlanhla eSouth Africa ngiyayazi kancane yonke njengomuntu oyi financial advisor ngizohamba sibaxoxele kodwa funa nazi ukuthi ukuthi mayengena umuntu office lakho noma ubani ethi uyadayisa noma kuma television noma kuma radio station awukeni break protocol nibuze ukuthi wenzeni kulindani mhlambe bazokwazi ukuthi babone ukuthi kwenzakalani siyabonga kakhulu kuhulumeni waseSouth Africa sibonge kulaba bamakhaza base Richards Bay abavele baqhamuka bathi sizonenzela mahala mahala ucabanga ephala bazonenzela mahala uhulumeni wabambisana nabo zibuze ngoba kusasa kuzoba ingane yakho igazi lika Lindani alibe yichange eAmerica kodwa eSouth Africa igazi lika Lindani akube ne transformation especially to the financial service sectors ngoba lo msebenzi kahle kahle owabo uyibona abazi kangcono makushona umuntu when it comes to uma usuka manje uyobuka iTV uzofika baye advertiser baye advertiser ukuthini bahlulekile kuyi advertiser kodwa wangenelela uKhuzeni wayibamba yathula nakho manje kwenzekile siwumndeni wakanhleko umndeni wakamyeni siyabonga kakhulu I thank you.
Where were they? Where were they? Kukhona oze la washiya ipolo egray ND89853 egatini lakamakhelwane thi umakhelwane usehlupheke wazwagcina wagibela itekisi siyamcela ukuthi aye koyigudluza leyo moto MEC wami ngicela umtshontshe umzuzu wodwa kule mzuzu esesele ngoba sengeyakho yonke kunabantwana basendlunkulu uLindani akasiye wakamyeni nje kodwa owakwantsinde yezindlovu ophamba phamba likadudude laphamba amankwele ezinyaweni ngicela umndeni nje wabantwana basendlunkulu bathi ukuphakama kancane sibonge kakhulu ipresence yabo phakathi kwethu ngiyabona umntwana lapha ya ohola bonke laba bantwana umntwana uMusa Myeni ngiyacela nje niphakame bengu abangaka abenguni ingenxa ye COVID ukuthi abakwazanga ukuthi bangene bonke bese ngicela omalume bathi luza nabo bese bephinde behlala phansi no aunti nomzala bathi nje kancane balule imlenze bese behlala phansi Suman parents of Lungu. Sia Bongarakulu. Sinana Baya Umalumega Lindani, Nunkoskazuake, Usandiso, Nunkoskazuak, Sandison Tregolo, Uto, Gotelia, La Paya Emos Fall to Hamba Nunkoskazuak. Can you wave Sandiso? Yebo, Sia Bongarakulu. Over to you, MC. Nyabo.
Yeah.
kuzo zonke iy'khulumo eseyikhulumile. Bengizowuhlabelela nami lo mhlabeleli. Ngoba sengathi ngiyamuza uLindani esho njalo. Ethi sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe ke lamandla ngiwadinga ukuba ngifike le. Nokuba izilingo zingihaqileke ngiyohluleka uma ngingedwa. Ngoba noma sesisho konke, sesikhulume konke, kodwa intando kaNkulunkulu ibingephikiswe, necebo lakhe belingeshintshwe. Umuntu nje uthathe intando kaNkulunkulu wayenza wenza siluze i-focus. Yingakho ke lo mhlabelelo ngiwubona u-relevant. Ukuthi asingasuki endaweni yethu ngoba uNkulunkulu wazi usuku lwethu ngamunye ngamunye siseseswini sikama wethu. Ngakho ke asingashintshi i-focus yethu. Yingakho lo mhlabelelo bekufanele siwuhlabelele siphoxwa isikhathi siyinuku. Ngizocela ama scouts ngegama likamfo wethu Mandla azokhuluma benze konke okufanele bekwenze in a very short space of time senzele ukuthi singalahlekelwa isikhathi okufanele sisibambe ngoba kufanele sigcine konke ngendlela efanele. Sengiyacela Nkosi uba ngimpilele namajeji ajima uba ngimpilele
Our program director MEC, ngibingelele futhi especially MEC or representer the Premier of the Province of KwaZulu-Natal, uMama Nkonyeni, nabo bonke ama MECs akhona, Director General, nabo bonke. I want to say, just to minimize isikhathi kusisebenzisa ngendlela efana, I won't overspend, I won't underspend, so I will just keep to the point. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. But I have special greetings to Mrs. Lindani Myeni and the family. I know this boy as a cub, a young scout between the age of 9 and 11 is called a cub, and other than that is a scout. Then after 18 is an adult. I know him also as an adult. What did we do to him as a scout? We imbued him with certain values. I'll just mention a few. Trustworthiness, loyalty, usefulness, thrifty, clean in thought, words, and deeds. What did we give? Which principles did we give? Duty to God first, duty to others, helping other people at all times, and duty to self. What do we expect of him? To know that one day he will leave this earth.
Thank you very much, Mfowethu. Ayi uyisoka. Uyabona ke ukube ngisemusha. Bengizayithela inyandana kuwena. Ubambe kahle impela ungokunikezwa isikhathi esincane. Sesizonikezela ke uhulumeni wethu wesifundazwe omelwe umama uNkonyeni ukuthi azokhuluma nathi alethe umlayezo ophuma kuhulumeni wesifundazwe. Noguba meva ngiwanyathela lapho ngihamba ngeyakindlela
ngiwana kuJesu zokholisa uzokholisa.
Thank you very much to my colleague MEC Lindani Myeni and to my dear sister, Pastor Nhleko. May I humbly greet Unkosikazi kaLindani Myeni Lindsay, nabantwana, tsizwa kayise noNandi. Umndeni wabamyeni nezihlobo abakwaNhleko. Ngoba ngaphuma kabi lama ngaba mention kudadewethu bakwaNhleko abakwamyeni nezihlobo zonke. Bingelela uzakwethu Deputy Mayor waseMhlathuze Municipality uKhansela uSibiya, baholi bendabuka abakhona phakathi kwethu namakhansela wonke khona phakathi kwethu, siyambingelela kakhulu uWard Councillor Sithinondaba, umqondisi jikelele wesifundazwe sethu uDokotela Nonhlanhla Mkhize osenconyiwe kakhulu ngomsebenzi omuhle awenzile. Siyabonga nehhovisi likandunankulu lonke nabasebenzi bonke abakhona bakahulumeni, ama-scouters, siyabonga, siyanibingelela. Maphoyisa akhona phakathi kwethu, thank you very much for ensuring that there is safety and security in this hall. Ngibingelele kakhulu i-leadership ka-African National Congress. Ngibonile bantabam, ANC Youth League, you were actually carrying a poster which was written, Black Lives Matter. We are saying, indeed, Black Lives do matter. Bingelele, again, ngithi nam, all protocol is observed. Namuhla sizovalelisa kuLindani Myeni, insizwa ezalelwe yakhulela eSikhaleni Mpangeni. Yasishiya ngokukhulu ukuzuma nangesihluku esimangalisayo. Isigobe amadlangala eHawaii kwelaseMelika. ULindani usishiye sisalindele elikhulu kuyena njengesifundazwe saKwaZulu-Natal nanjengeNingizimu Afrika yonke nje. Baqinisileke abathi sitsha esihle kasidleli. Impela ube isitsha esihle uLindani. Isitsha ebesimumethe ubuhlakani, ukuhlonipha nokuzithoba okuyisimangaliso. Sesizodlelaphi njengoba lesi sitsha esihle esesiphahlazile amaphoyisa aseMelika ngesihluku esibabazekayo? Baqinisile futhi abathi, wo, mhlaba kawunoni. Namhlanje sizothi dudu emndenini, sithi akwehlanga lungehliyo, Jehova uphile, uJehova uthathile. Ngakho ke malibongwe lidunyiswe igama likaJehova, noma kubuhlungu kunje. Yize iy'nhliziyo zethu ziqaqamba ngenxa yeminjunju yokushiywa nguLindani. Siyabonga ukuthi isifiso sikankosikazi wakhe uLindsay nesihlobo sokuthi ithambo likaLindani lifihlwe lapho inkaba yakhe ikhona sigcine sifezekile. Siyabonga kakhulu undunankulu wesifundazwe sakithi Premier Sihle Zikalala ngokungenelela. Uqinisile umama uNhleko washaya ngisemhlanganweni wathi, mama Nkonyeni, sekwehle usizo olumangalisayo emndenini wami wakwaNhleko. Ngangisemhlanganweni ngathi ngicela ungithumelela i-message dadewethu, waseyayithumela ngayidlulisa nje ngaleso sikhathi ku-Director General. Ngathi ngiyacela ihhovisi likandunankulu idlulise kundunankulu so that uhulumeni waKwaZulu-Natal engakwazi ukungenelela. Siyabonga ukuthi ngempela undunankulu leso sicelo wasamukela. Udaba saze saluxoxa kwi-executive council meeting ukuthi balekile ukuthi singenelele njengohulumeni, ngoba phela lapho kukhala khona abantu bakithi fanele nathi sibonakale, sibathwalisa umthwalo onzima ukuze noko bangazweli ngendlela ebebengazwela ngayo uma kuwukuthi besingabambisene nabo. Ulinse ube biza uLindani ngomntwana wasobombo ngenxa yokuthi umufi ube ukhonzile umlando oqhakambisa imvelaphi yakhe. Kungaleso sikhathi lapho uLindani athola khona ukuthi unegazi lasebukhosini sengathi inganda intsha enentshisekelo yomlando njengoLindani. Ingathi ngoba seyiphumelele noma seyidumile bese ikhohlwa ngumlando namasiko ayo. Ukubulawa kaLindani udunge umoya wokujabula obuheleza ngesikhathi abantu bakuleli belungiselela ukujabulela iminyaka engu-27 yenkululeko baphuma ebugqileni nokucindezelwa nguhulumeni wobandlululo. Kukubi kunjalo, siyabonga ukuthi ukubulawa kaLindani ngamaphoyisa aseHonolulu kuzamazamise umhlaba wahlanganisa izinhlanga nezizwe ezahlukahlukene zavumelana ngazwilinye ngokugxeka isihluku nonya lwamaphoyisa ambulele uLindani engahlomile nokuhloma. Phambi kwethu kulele iqhawe ebelihlome ngenhlonipho, imfundo, ukuzithoba nokwazisa abantu ngale kokubandlulula ngokwebala, ngokwemfundo nangesimo senhlalo. Abathathe umphefumulo weqhawe lethu bambize ngendlavini ethanda udlame, lutho abamazi ngempela uLindani, abamaziyo bambiza ngenxusa loxolo, uthando nokuthula. Lokhu abanye baseMelika, maphoyisa aseMelika ambone eyikho sithi thina lutho asikwazi lokho ngendodana yethu uLindani. Labo abafisa ukumgcona bamfanise nesigelekeqe abasoze baphumelela ngamampunge nenkohliso. Wake walibona phi ivulandlela elisigelekeqe? Akaze nje kwenzeke. Angaba kanjani isigelekeqe uLindani njengoba bengumuntu ozwelana nabantu abampofu nabadla imbuya ngothi? Ubengaba kanjani isigelekeqe umuntu okhonze intuthuko nenqubekela phambili, umuntu ozihloniphayo nohlonipha isithunzi sabanye abantu? Fellow mourners, a wise man once said that in times of peace, children bury their parents, but in times of war, parents bury their children. Today, we are gathered here to pay our last respects to Lindani, a victim of racist-inspired war, which threatens to rage like an inferno, if not extinguished on time. All the evidence is out there that since the traumatic days of the transatlantic slave trade, black people have been treated as soulless, subhuman beings who could be lynched and murdered with reckless abandon. To understand the racial disparities in the United States of America, we must look beyond its borders and its institutionalized racism. We must interrogate its violent interventionist approach in other countries in the name of exporting democracy. The unmitigated state power resting in the hands of white police officials in the United States of America reflects a microcosm of that country's attitude towards other countries, that it exports war and misery in return for minerals. Lindani Myeni did not only go to the US as a sportsman, he went there as a worker to ply his trade in a nation that promises big dreams in appearance, but in essence has racial categories for those dreams. The American police did not only kill a father, a son, an uncle, a brother, an exceptional sportsman, but they also killed a cultural activist from whom they could have benefited immensely given the cultural deficiencies with racist undertones prevalent today in the USA. The death of Lindani Myeni must not be seen as just another isolated racist and systemic incident. It should be viewed within the context of the USA's politics of domination and racially motivated exclusion, an unwritten policy that criminalizes blackness. Any serious analysis of racially motivated murders must recognize that to seek liberation for black people in particular is also to destabilize inequality, not only in the United States of America, but also in the world at large, and to create new possibilities for all lives to matter. The movement of Black Lives Matter in the 21st century demonstrates that America still has a long way to eradicate anti-black racism and the wanton murder of black people at the hands of white police officials. We know Lindani as a sports ambassador who took South Africa to the world. Our first democratic president, Utata Umadiba, might have had Lindani on his mind when he uttered the quotable quote about the importance of sports. And let me quote him when he said, "Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination." I close quotes. It is through sports that Lindani broke racial barriers and made friends from different racial backgrounds. Lindani's love for people transcended racial barricades. Lindani built bridges of friendship, unity, and social cohesion, which will remain as his legacy. As the province of KwaZulu-Natal, and as the peace-loving nation, we are indeed very devastated and shattered that this peace ambassador has been taken away from us at such a young, ripe age. Lindani was poles apart with hostility. But sadly, this man of peace had to lose his life in such a violent manner. The good that Lindani displayed across the world will definitely live after him. He was a fragrant scent which spread sweetness to all who came in contact with him. As we lay Lindani to rest today, we promise that we shall never rest on our laurels until those who killed him are brought to book. Justice must be served. His death must not become a statistic. It should never be in vain. To Lindani's family, we pray that you are comforted and healed. Thank you once more for raising a humble, caring son who represented us so very well globally. To Mrs. Lindani Myeni and your beautiful children, Africa and KwaZulu-Natal will always be your home. To the whole Myeni family, his in-laws, the Andersons, and his friends across the globe, our presence here today is to comfort and console you. Please find solace that your bereavement is ours to share. In closing, we leave you with the words of comfort from Ecclesiastes 3, verses 1 to 8, which reads as follows: "There is a time for everything and a season for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build,
a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stones and a time to gather them, a time to embrace and a time to refrain, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. May this be a time for healing, for closure, and for peace. As we bid our final farewell to Lindani, we collectively say, fare thee well, son of the African soil, ndodana yethu kwelikamthaniya, hamba kahle mdolomba, mnguni wasenhla, uyibekile induku ebandla. Ngiyabonga.
Thula moya wami, thula moya wami, we moya ulalelo Jesu, awu thula moya wami,
thula moya wami.
Nkonyeni ngamazwi ahlakaniphile impela konke kunesikhathi sakho ngaphansi komthunzi welanga ingakho sila namhlanje siyabonga kakhulu usho konke uhulumeni wesifundazwe bekufanele kwedlulise namhlanje siyabonga siyadlula ke manje sidedela inkonzo yezwi asizukusukuma phakathi nenkonzo yezwi bayoyenza bakwalizwi baze bayiqede bazoqala i-worship team ingoma Great is your mercy for me bese eyeza ubaba upastor Ndebele asenzele inkonzo yezwi angifisi ukuthi sibambe isikhathi ngoba njalo kuba sengathi izwi lenkosi siyalincisha isikhathi kodwa ubonile ubaba Mzebele ukuthi nabe rugby ngibeqile ngoba sizokwenza ukuthi bamkhiphe uLindani mase siphuma ngoba sizama ukuthi siubambe lo 2 hours ngoba siyabona isikhathi sethu sesisimbi kakhulu sicela ke nithathe mfundisi ngengoma nini ke nje
I greet you all in the name
of our Lord Jesus.
Maybe because of time, let me say all protocol observed. Let us open the Bible in the book of 2 Samuel, chapter 14, verse number
14.
It reads thus, 2 Samuel 14, verse number 14. For we must needs die. For we must needs die, and are as water spilled on the ground, which cannot be gathered up again. Neither does God respect any person, yet does he devise means that his banished be not expelled from him.
Lifundeka kanje. Ngokuba simelwe ukufa njengamanzi achithwa emhlabathini, angena uqoqwa futhi. UNkulunkulu akasusi ukuphila. Kepha uqamba amasu ukuba oxoshiweyo angabi ngomxoshi kuye. Amen.
Pastor Telles, can you pray for us?
Baba Telles, sicela sikhuleke.
Unkulunkulu wethu ongcwele engabuyeli ingawumatisanga umhlabathi lona unkulunkulu wethu ongcwele liphunzisa imbabala unkulunkulu wethu ongcwele liyephula nemisedari yaseLibanon awukhulume ngalo fihle umntwana wakho simjwayele kodwa kunezinto engavela kuwe unkulunkulu wethu ongcwele singayijwayelanga ukududuza nokubopha ngoba induduzo ephele livela kuwe unkulunkulu emhlabeni unkulunkulu ezulwini konke baba kuyakhothama kuwe uthi bayethe nathi uNkulunkulu wethu ongcwele sisho njalo sithi hosana thatha udumo lokufanele ngoJesu Nkosi amen.
So I want to speak about the certainty of death.
Ngifuna ukukhuluma ngesiqiniseko sokufa.
So hearts are broken.
Izinhliziyo ziphukile.
And grief stricken in occasions like this.
Ezikhathini zokukhala njengalezi.
So today is a day of tears.
Namuhla kusuku lwezinyembezi.
Close friends and neighbors.
Abangani abaseduze nomakhelwane.
Of the family strive for words to express concern.
Nomndeni bazama ukuveza lokho okubakhathazayo.
But fail to find the one needed.
Kodwa ke bakhona ukuthola lokho abakudinga.
So we are gathered to do the last that human hands can do for the deceased one.
Silapha nje ukuthola lokho izandla zabantu singakwazanga ukuthola.
His life has been short on earth. Lindani's life has been short on earth.
Impilo kaLindani yabekwa phansi emhlabathini.
He has just lived for 30 years.
Waphila kuphela eminyaka engamashumi amathathu.
A young man who had plans and dreams.
Umuntu omusha owayenezinjongo nemaphupho.
A young man who lives behind his family.
Umuntu omusha owaphila emndenini wakhe.
A young man who lives behind his wife.
Umuntu omusha owayiphilela unkosikazi wakhe.
His wife Litsi.
Unkosikazi wakhe Litsi.
And his two children.
Nabantwana bakhe ababili.
Sizwa kayise Lindani Myeni.
Unsizwa kayise Lindani
Myeni. Nandi Lindani Myeni.
Nonandi Lindani Myeni.
This hurts.
Lokho kubuhlungu.
This loss in every way is like a knife in the heart.
Lokho kulahlekelwa emkhakheni yonke kufana nomese enhlizweni.
So this loss also left confusion.
Lokho kulahlekelwa futhi kulethe ukudideka.
Anger.
Uthukuthelo
doubt pain and tears
nokungabaza nobuhlungu nezinyembezi.
So let me assure you that God collects your tears.
Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyayiqoqa inyembezi zakho.
God collects
the tears of those who cried out of him. So God is interested in your tears. Your tears are of great value to God. Your tears before the throne of God never wasted. They may dry up when they fall, but they don't dry up before the Lord. Let me repeat this again. Your tears before the throne of God never wasted. They may dry up when they fall, but they don't dry up before God. We are serving the Almighty God, who has no birthday, only forever. God is here. God hears your cry. Listen today. In your grief, don't bottle up your tears within inside yourself. The psalmist says,
Goba Samuel Uti,
my tears are too much.
Izinyembezi zami ziningi.
Can't hold them all.
Angeke ngikwazi ukuyibamba zonke.
Put my tears into the bottle.
Ngithatha inyembezi zami ngifake ebhodleleni.
Life leaves the body as it has left this one.
Impilo iyaphuma emzimbeni njengoba iphumile emzimbeni walona singayisingayo.
So the sermon for today will focus on discussing the reality of death.
Namuhla silapha nje sizokhuluma uqinisekisa noma iqiniso lokufa.
The events which occur at death.
Lokho kwenzakalayo ekufeni.
And the preparation necessary.
Namalungiselelo adingekayo.
So death is certain.
Ukufa kuyisiqiniseko bazalwane.
According to Jim Chapman. He said the ancient Egyptians did a certain practice.
Uthi abasegibhithe abadala babenza practice ethile.
For at every feast,
ngoba kuwo wonke umcimbi,
there was always an extraordinary guest who sat at the head of the table.
Kwakukhona isivakashi esiqavili esasihlala ngenhla kwetafula.
This veiled guest ate not.
Lesi sivakashi sasingadli.
This veiled guest drank not.
Sasingaphuzi.
This veiled guest spoke not.
Lesi sivakashi esiqavili sasingakhulumi.
He was a skeleton which they placed at the head of the table.
Wayeyiskeleton nje esibekiwe etafuleni.
To warn them that even in their feasting, they should remember there will come an end of life.
Ukuba abaxwayise ukuthi noma besemcimbini ufuna ukubaxwayisa ukuthi izimpilo zabo zizoya emaphethelweni.
Everybody enters life by the door of birth.
Onke umuntu ungena ekuphileni ngomnyango wokuzalwa.
And exits life by the door of death.
Bese ephuma ekuphileni ngomnyango wokufa.
Death cannot be escaped.
Ukufa akekho kubalekelwa.
In our childhood, there were strong men who were wonders to us because of their deeds of many strength.
Sisase bencane kwakukhona umuntu wesilisa owaye mangala ngemisebenzi noma ngezenzo zabantu abanamandla.
Where they are now?
Baphi namhlanje?
Go read their names on the gravestones.
Hamba uyafunda amagama abo lapho emathuneni.
Death is not an accident.
Ukufa akusiyingozi.
Death is an appointment.
Ukufa appointment.
The Bible says,
iBhayibheli lithi,
it is appointment for a man to die once.
Kumhlangano ukuthi umuntu afe kanye.
And after that there is a judgment.
Emva kwalokho kungakwahlulelwa.
That is not an accident.
Ukufa kusiyingozi.
None of us can figure out the how.
Akekho umuntu phakathi kwethu.
No one can figure out the how.
Ongafunda.
And when we will die.
Nalapho sizofa khona.
Listen, listen, mourners.
Lalelani bazalwane.
Death is impartial.
Ukufa akukhethile.
All colors and classes face death.
Bonke abantu ngokwebala nangokwegaba zabo bayafa.
That is not the respecter of persons.
Ukufa akuhloniphi abantu.
That is not the respecter of positions.
Ukufa akuhloniphi izikhundla.
That is not the respecter of age.
Ukufa akuhloniphi iminyaka.
Job says the small and great are there.
UJobe uthi abancane nabadala bakhona.
Listen, in just a few years.
Lalela eminyakeni embalwa.
Some of us will be sleeping in coffins.
Bakhona abantu lapha phakathi kwethu abazobelele emaboxini.
Wearing a dress.
Begqoke izingubo.
Maybe I will be wearing my suit.
Noma ke mhlawumbe uyoba ugqoke isuti yami.
But one thing I'm sure you will be wearing a dress.
Kodwa nginesiqiniseko sento inye ukuthi uyoba ugqokile.
Our bodies will become a mass of decaying flesh.
Imizimba yethu iyoba inyama ebolayo.
And our souls will either be enjoying the bliss of the redeemed.
Wonke umphefumulo uyoba uthokozela injabulo yalaba abahlengiwe.
Or the suffering, the eternal mysteries of hell.
Noma ke bahlupheka ngokuhlupheka lokungapheliyo kwasesogweni.
That will come to you as justice come to millions of others.
Ukufa kuyakufika kuwe njengoba kufikile nasezigidini nezigidi zabantu.
Let me speak about the events which occur at death.
Ngifuna ukukhuluma ngezinto ezenzakalayo ekufeni.
Job asked the question.
UJob wabuza umbuzo.
If a man dies,
uma umuntu efa,
shall he live again?
Ngabe engaphila na?
Job asked the question.
UJob wabuza umbuzo.
If a man dies,
uma umuntu efa,
shall he live again?
Ngabe engasaphila na?
Where do we go from here?
Siyaphi masisuka la?
Where do we go from here?
Siyaphi masisuka la?
The Bible answered the question.
IBhayibhele liyaphendula umbuzo.
What happens after death?
Uma kwenzakalani emva kokufa?
At death, your body will be placed in a grave.
Akufani umzimba wakho uyafakwa ethuneni.
And it will decay back to the dust of the earth.
Uyakubona ubuyela emhlabathini.
And await resurrection.
Bese ulindela ukuvuka.
At death, the soul of the Christian will immediately pass into glory.
Akufani umoya womKristu uyakudlula uye enkazimulweni.
The Bible says Lazarus was carried by the angels.
IBhayibhele lithi uLazaro waqukulwa izingelosi.
Listen, mourners. Lazarus was carried by angels.
ULazaro waqukulwa izingelosi.
Into Abraham's bosom.
Wayise esifubeni sika-Abraham.
There is a heavenly escort of angels.
Kukhona ukukuphelezelwa kwasezulwini.
Awaiting God's children at their death.
Ezilindele ukufa kwabantwana bakaNkulunkulu.
To carry them in triumph from earth to heaven. Listen, the 5 minutes after death.
Lalela izinto ezinhlanu emva kokufa.
I'm saying 5 minutes after death.
Imizuzu emihlanu emva kokufa.
5 minutes after death will bring experiences to the redeemed soul.
Imizuzu emihlanu emva kokufa kuyakuletha.
Far from more anything ever experienced in this world.
Kuyakuletha izinto ezingakazi zibonwe kuleli kulempilo.
It will be a real homecoming for the saint of God.
Kuyakuba yithemba langempela kubantu bakaNkulunkulu.
I'm speaking about the homecoming.
Ngikhuluma ngethemba eliqhubekayo.
It will be a real homecoming for the saint of God.
Kuyakuba yithemba eliqiniso kwaba.
It is simply moving to a new location. The Bible says we are willing rather to be absent from the body. And to be present with the Lord. The soul, however, of one dies in sins will pass immediately to the place of torment.
Kodwa ke umphefumulo waloyo ophila esonweni uyakuya ekuhluphekeni kwaphakade.
Hell is a place of torment.
Isoko kuyindawo yokuhlupheka.
Hell is a place of torment.
Isoko ikuyindawo yokuhlupheka.
The rich man in Luke 16 called out. Father Abraham.
Oh, Baba Abraham.
Take pity on me. And send Lazarus to dip his finger in some water. And cool off my tongue. Because I am in great pain in this fire. I am tormented in this flame. This brother wanted his brothers to repent.
Listen,
listen what he said. I have 5 brothers. Listen, hell is a place of remembrance. Hell is a place of consciousness. Hell is a real place. And each inhabitant suffer real torment. Are you going to wait until you are burning in the hell before you are concerned with hell? The tragic fact is that it will be too late. Number 3, a preparation necessary. We are not giving a choice about whether to meet death. Or even when to meet death. Or even when to meet death. But only how to meet death. You know, we fail to understand that the things which are seen are temporary. But the things which are not seen are eternal. And they need to be prepared for. Death comes without adverse notice. Plan now to die well. 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 Yay! Just plan now to die well. Tomorrow is not yours. The day of salvation is today. The day of salvation is not tomorrow. The day of salvation is today. I'm saying the day of salvation is today. Is today. Listen, the day of salvation is today. Are you prepared to die gracefully? Are you prepared to die gracefully? How a person should prepare to die? Number 1, you must believe that Jesus Christ is the Son of God. And he brought from heaven a saving gospel. Apostle Paul says, I'm not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation. For everyone who believes. To the Jew first. And also to the Greek. Number 2, you must repent of your sins. And renounce Satan with all his destructive ways. You know, sound repentance begins in the love of God. And ends in the hatred of sin. Those who love sin instead of hating it are far from repentance. And
ukulanda isono ngaphandle kokuthi basizonde bakude nokuphenduka.
But to the godly.
Kodwa kwaba kuNkulunkulu.
Sin is a thorn in the eye.
Isono kuyithambo esweni labo.
But to the wicked.
Kodwa kwababi.
It is a crown on the head.
Kumkhale ekhanda labo.
We know true repentance has benefits.
Uyazi ukuthi ukuphenduka kwangempela kunomzuzu.
It gives a new nature.
Kunomvuzo kokunika inetha noma enkambo
entsha. It makes us love what we hated.
We yisenza sithande lokho sasikuzonda.
And hate what we love.
Sizonde lokho sasikuthanda.
It sets us in a new road.
Kusenzela ukuthi sibe emgoqweni
omusha. It makes our habit different.
Kuwenza ukuthi ukujwayela kwethu kuhluke.
And our thoughts different.
Nemicabango yathi ihluke.
It makes us different in private.
Isenza sihluke ngasese.
Let me repeat this. It makes us different private.
Isenza sihluke ngasese.
Shout amen.
Out in amen.
Shout amen.
Tani amen.
Shout amen.
Tani amen.
Aga siti amen.
Shout amen.
I'm speaking about true repentance.
Ngikhuluma ngokuphenduka okwaqotho.
I'm not speaking about you church going.
Angikhulumi ngabantu abasontayo.
I'm speaking about true repentance.
Ngikhuluma ngokuphenduka kwaqotho.
I'm saying true repentance sets us in a new road.
Ngithi mina ukuphenduka kwaqotho kusenza sibe endleleni entsha.
It makes us different in private.
Isenza sihluke ngasese.
It makes us different in public.
Isenza sihluke emphakathini.
No, private only.
Hayi, asenga sesiphela.
But public.
Na sempakathini.
I live the life that glorifies God privately.
Ngiphila impilo ekhazimulisa uNkulunkulu ngasese.
And publicly.
Na sempakathini.
We need the people today.
Namuhla sithola abantu.
Who will glorify God privately.
Laba abakhazimulisa uNkulunkulu ngasese.
Because there are many thieves today.
Ngoba kunamasela amaningi namuhla.
Let me speak in Lindani's funeral.
Ngicela ukukhuluma emncwabeni kaLindani.
There are many thieves today.
Kunamasela amaningi namuhla.
They are stealing money.
Batshontsha imali.
When they come to church.
Uma beze esontweni.
I love Jesus.
I love Jesus.
But he's a thief.
Kodwa uyisela.
Privately.
Ngasese.
He or she is very corrupt.
Lo muntu lo ukhohlakele kakhulu.
But when you accept Jesus.
Kodwa uma wamukela uJesu.
You become the new creature.
Wena uba isidalwa esisha.
The Bible says.
IBhayibheli lithi.
If any man be in Christ.
Uba umuntu ekuKristu.
He is the new creature.
Isidalwa esisha.
All things are passed away.
Akuqala kudlulile.
All things become.
Beka sekuvela kusha.
Repentance does not keep people from dying.
Uyazi ukuthi ukuphenduka akubenza abantu ukuthi bangafi.
But keep them from hell.
Kodwa kuyabenza ukuba baqhele esogweni.
Nathi esiphendukile siyafa.
Even we believers, we also die.
But lento yokuphenduka yenza singayi esogweni.
But this repentance does not make us to go to hell.
In order to prepare, you must renounce all sinful pleasures of the world.
Ukuze ukwazi ukusilungiselela, kumele uyeke zonke izinto ezikonisayo zasemhlabeni.
You must covenant with God to take Jesus as your master, as the master of your life.
Kumele wenze isivumelwano noNkulunkulu ngokuthatha uJesu njengenhloko yempilo yakho.
You must love God through a godly life.
Kumele uthande uNkulunkulu ngokuphila impilo yobuNkulunkulu.
So in this sermon,
kulenkonzo
the reality of death was discussed.
Ubuqotho noma ubuqotho bokufa kwakhulunywa ngabo.
Also a preview of the events which occur at death was given.
Na lokho okwenzakala emva kokufa kuyavezwa.
This sermon concluded by looking at the necessary preparation.
Lenkonzo le iyabhekwa ngokuba kubhekwe lokho okudingekayo ukuba umuntu azilungiselele.
If you discover that you were going to die tomorrow.
Uma uwazi ukuthi wena ubuzofa ngakusasa.
Would you be ready to go?
Ngabe ukulungele yini ukuhamba?
Have you made the necessary preparation?
Ukwenzile amalungiselelo adingekayo na?
Mfundisi Buthelezi, let's come forward.
Sicela umfundisi Buthelezi eze phambili.
Let us sing a song. Come forward and pray.
Hallelujah.
Wakhazimula uJesu mhlayelenga mhlayelenga eCalvary wathi kuphelele kufeziwe baba siyabonga
sesiyathandaza.
We are going to pray.
Ngicela sivala amehlo bese siyathandaza.
Can we please close our eyes then we pray?
Ngifuna ukuthi namhlanje emshadweni uma ku hand outwa ama invitations.
I want to say today that at the wedding when invitations are being handed out
kunendawo elapha ya enzansi ethi RSVP.
There is a small portion there on the bottom that says RSVP.
Esho ukuthi phendula uma uza.
Which means that you shall give a response if you are going to attend.
Namhlanje uNkulunkulu usekhulumile.
God has spoken today.
Ukuthi thina sonke simenyiwe.
That all of us are invited.
Kora kushoda into eyodwa ukuthi laba bamenyiwe bese bayaphendula.
But that's one thing. There's one thing missing that all of those who were invited give their response.
But inkosi siyakulungela ukuthi noma singafa sifuna ukuza kuwe.
And say, Lord, we are being prepared so that if death comes, we are prepared to come to you.
The way to simplify that.
Indlela yokucacisa kahle.
You do it by raising your hand.
Ukwenza lokho ngokuphakamisa isandla sakho.
Lapha ya eThekwini kunendawo la kubhukutwa khona namabhola ayellow na orange kanye nabomvu.
There is a place of swimming there in Durban where are red
bese kuba namadoda ahlala lapha phezulu kuthiwa ama life savers.
And there are men that sit on top
uma usuzwa ukuthi amagagasi ayakumukisa.
If you feel that the wave is taking you,
uma ungakedluli emabholeni a orange bayakubuka nje.
If you haven't passed,
they just blow the whistle.
They just look at you
and blow the whistle.
Then they blow the
whistle, which is saying, "Penduka, usuya on a danger zone."
Then they alert you that you shall turn back because you are in a danger zone.
Uma uke wangena lapho emabholeni a orange.
If you are there in those orange balls.
Balinda ukuthi bakubone ngokuphakamisa izandla ukuthi sengiyehluleka.
They are waiting for you to raise up your hands and show that.
Namhlanje emncwabeni kaLindani.
Today at Lindani's funeral.
Ngicela abantu abazothi ngomnyaka wokufa kukaLindani ngambona uJehova.
I want people who say on the year of Lindani's death I saw God.
Ngokuthi baphakamise izandla zabo bathi Nkosi sinikele impilo yethu kuwe.
By raising up their hands saying that Lord we are giving our lives unto you.
Bese ngiyathandaza nawe.
Then I will pray with you.
Kanjalo nomuntu uma eke wendlula emabholeni abomvu.
In that way, if one passes
noma angasiphakamisa isandla ama life savers athi it is too late.
Even though that person raises up his or her hand, the life saver says it's too late.
Kungenzeka ukuthi namhlanje uliyeke lelithuba uthi ngiyolibona kusasa.
It can happen that you leave this opportunity
but tomorrow is never yours.
Kodwa ikusasa kungenzeka ukuthi
lithi is makusathiwa namhlanje.
The word says if it, today
ngicela labo abathi namhlanje Nkosi sicela ukuletha impilo yethu kuwe mabe khona baphakamisa isandla ngizobe sengiyathandaza futhi mabe ngekho ngizothandaza futhi.
I want to see those who raise up their hands saying that Lord we are coming to you. If they're not there I will pray.
Let us pray. Baba siyabonga izwi lakho eliphilile izwi lakho eliyisinkwa sokuphila. Uthe wena umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa nangamazwi avela aphuma emlonyeni wakho umuntu angaphila. Nkulunkulu wethu ongcwele wena you are true. Lokho impela okukhulumile yikhona obekufanele sikuzwe. Ene baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi kulolu suku lwanamhlanje uthulule konke ngenceku yakho. Sinikela ke baba impilo zethu kuwe. ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele njengalokhu uthe wena abasentendeni yesandla sakho nomubi angeke baba wethu ongcwele abahlwithe esandleni sakho sibonga ukuthi usithembisile Nkosi yethu Jesu wathi okholwa nguwe noma efa wophila nophila akholwe nguwe akasoze afa sikunikeza udumo uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ke baba uthe bonke abanalo lelo themba bayayihlambulula uNkulunkulu wethu ongcwele siza kuwe nakulomncwabo egameni lika Jesu nempilo zethu sibonga imvuselelo osilethele yona ukuthi uNkulunkulu wethu ophilayo akuzugcina nje kuba imvuselelo kuphela kodwa uNkulunkulu wethu ongcwele sikhulekela ukuthi ayiveza umehluko emabandleni ayiveza umehluko emphakathini ayiveza umehluko ngisho uNkulunkulu wethu ongcwele ezweni yamukela udumo kenayibonga amandla nenkazimulo konke kungokwakho kufanele egameni lika Jesu Nkosi ophila manje naphakade amen
and that is the reason I sing again, oh Jesus, oh Jesus, and He lifted me up, and He lifted me up, and that is the reason why.
Kolegile siyabonga siyabonga izwi lenkosi impela lingamadoda asiqondise endleleni linamandla lihlaba lehlukanise ithambo nomkantsha sizwile siyabonga kakhulu ngiyacela umfowethu Mathonsi eze ngaphambili masishane nangenkathi ama scout egoqa iflag la ngaphambili ngoba sesilungela ukuthi siphume mfowethu Mathonsi uzoba yisoka ngoba uLindani simgcine ewumdlali werugby ngakho ke on behalf of thina badlali berugby uzobe senza amazo okubonga amabili ngempela ngempela esesibongela ngoba we had an opportunity to celebrate his life so today we are saying thank you and farewell ngicela nama scouts abesondela ukuze ezobe esigoqela iflag ngoba silungela ukuthi siphuma Angisezukuza la umeqeda ubongani amazo okubonga on behalf of iRugby kuzobe sekuza ugogo remember ke gogo ukuthi you were given a task ukuthi uyoba a main speaker emncwabeni kamfundisi abroad so today we are not going to be a main speaker just the vote of thanks I'm just giving you 2 minutes I know you can talk but because of time we will just say thank you goodbye Mourners, that's what you are going to do. Bab Matons. My apologies. So I'm skipping you.
Angibonge leli thuba. Go program director bam. Ngizokhuluma ngaphansi kwebhola lomboxo lasesikhaweni uLindani belidlalela. Angibingelele bonke abantu abakhona ihambeli zethu ngokuhlukana kwezigaba zabo ngizothi nje all protocol observed ngibingelele kakhulu umndeni wakwaMyeni umndeni wakaNhleko ngibingelele noLindzi uningi engakusho ngoLindani uLindani benenhlonipho inhlonipho eyisimanga ubethi kwesinye isikhathi uma ngifonela ebuyile ela esikhaweni athi baba Mathonsi kujinyelwa kuphi hayi bese ngimtshela cha isijimela isikhathi nesiningi uma efikile ground. Kulingana khona bengizokusho kodwa ke ngenxa yesikhathi sacela ukunqamula sithi nje siyisikhaleni rugby boys sithi ulale kahle emdolomba ngiyabonga
Amen, bafethu. Awu inhliziyo yami bafethu yabonga. Ibonga mina kuqala. Ngibongela umndeni. Ngibongela iSouth Africa. Ngibongela iKwaZulu-Natal. Yey, ngibongela bonke abantu abamnyama. Ukuthi namhlanje bayaziwa ukuthi bangabantu ngegazi likaLindani. Ukuba isikhathi besikhona uLindani phela becula. uLindani bengicula naye mina sicule naye ekhona le. Njengoba bengicula nje leli culo sicule impela. Bengizothi mina nabantu bakubone uhambiso kwakhe. Nimbonile uLindani, ngisasho lutho ngoLindani. Njengamanje ngizobonga kakhulu inkinga leli gama lokubonga awukwazi ukulinweba ngoba egcineni uthi ngiyabonga bese kuba senhlizweni yomuntu ukuthi ukuthatha kanjani nisenzele into emangalisayo nizenzele futhi nani into emangalisayo namhlanje umhlaba uyazi ukuthi eSouth Africa akuphili izinto nje phela abamhlophe bayayithanda ilwane angeke ukuthi izilwane ngoba vele ilwane yona into phela abayithanda kakhulu kodwa kuphila abantu abanegazi njengabo ngiyanibongela siyazibongela kakhulu sewumndeni kusukela usuku lokuqala lombiko ufika siyabonga kakhulu imikhuleko uyabona nje sengisulekile inyembezi manje ngenxa yenu baningi ababeseduze kwethu ngalesi sikhathi baningi abazabalazile abayilwile lempi yokuthi namhlanje sibone umzimba kaLindani umphefumulo ungasekho ushilo umfo wethu ukuthi ubuhlungu ababutholile ukuthi uLindani noma efike ngaleya ndlela ayichazile yasikalisa kodwa yena ngoba uwumzimba uphambo kwethu lokho kwenziwe abantu abaningi abangenelele la kukhona aboqala abangenelele intatheli zafika intatheli fanele siyibonge kakhulu imedia bafethu inyakazise umhlaba wethuka wonke umuntu ukuthi khona into enje bathi uma bebuka komabona kude bathi isihluku esingaka babona nanapo onsizwa kayise no baby Lindeni babona nani nonke ma South African nibambene na unyakazisa umhlaba wemedia namaphepha ngaye ngathi ngabe bazothinike laba ngoba bathatha okuhle nokubi kodwa bakubeka wonke umuntu wezwa baze babeka nokuthi asikho istatement esibambekayo nanamhlanje basasho balandela konke bakuxosha basinikeza ulwazi olugcwele siyanibonga bafowethu qhubekani nenze njalo nakuba kuyingxenye yokusebenza kwenu kodwa nizimisele ngendlela emangalisayo siyabonga kakhulu kuLindi nomndeni wakhe okuthe noma kwenzeke ezweni lakubo wenziwa ngabantu bakubo kodwa yena waphuma eceleni kaJoyisaka wasithanda noma sekunjalo wasibikela aba mhlambe kokuvele kuphele nje kanjalo kodwa kwenzile ukuthi sazi siyabonga kakhulu nabamsekile uLindi nomfabo kaLindi lapha nimtshela ukuthi ngithini uphi nabangani bakaLindi bonke baze bacela ngisho izimali khona ngisho abantu abase America bafowethu kunesikhwama nesizwile abasivula ngenxa yokunengwe lesisenzo bafaka izimali amadola sibonge kubo bonke labo bantu abangale singeke uyeke ukubonga iParliament lethu uNkulunkulu asasinike lona kulesi sikhathi ukuthi libe nenhliziyo yokukholwa libe nenhliziyo yozwelo kusukela phezulu kupresident kuze kube phansi ngoba phela uma upresident engavumanga lokho bekuzovela ngabe ikhona siyabonga kakhulu ke kulomama kulabo mama ababili abangalenga phesheya abasitshenile ukuthi vele impilo yala nje akumnandi kuwe wena omnyama nje bathi nasale sihalela amadola kodwa bama baphusha namhlanje uLindani ngabe uthathwa njengesiboshwa nje into engenamsebenzi walutho kodwa bona benzile ukuthi kube namhlanje sinje ngeke sikiyeke lokho kukubonga namhlanje bazalwane sifisa ukubonga bonke bebekhuleka khona abantu abebekhuleka bethi siyanikhulekela nabo bake baba nesikhathi sokukhuleka nathi ushilo umfo wethu ukuthi sibabonile oDr Mkhize befikile neoffice lakhe wathi ngidlule ngathatha nabasemhlathuze bangenelela noPremier nobani nobani obezwa lolu daba wasukumela phezulu wasigona amazwi abawakhipha bathi zwanini ubuhlungu emphefumulweni kodwa enyameni lokho esikwazi ukukwenza sizokwenza bathembeka bakwenza siyabonga mfowethu uMartini weRichards Bay Funeral ushilo umfowethu uthi abantu mabedayisa bathi sizokungcwaba umncwabile uLindani no kokanga imali uLindi wathi ngiyacela ukumlalisa eboxini elithandwa yimi enhlizweni yami liphume eAmerica nje lebhokisi siyabonga iTransport yeyibakithi yabona lezi ingane ezikhuluma la namhlanje siyibone ngenye indlela ama-sports ukuthi ayaphila awagcini ngokugijima egroundini kuneminikelo kunezinto abasenzele zona sigqoka ama-t-shirt mahala siyabonga ey'kawotini ezisithathela umntwana wethu uLindani ukhulele esontweni ukhulele kusunday school wafika kini namfaka le mfundiso uLindani wathanda ukuhlala nani ngoba benimnika into vele ayaziyo siyabonga kothisha esikoleni abakhulisa uLindani bamfundisa singebashiye namhlanje ngabe bayahlazeka uma sesethiwa ifunde esikola ngemfundo bathi yeyeyi siyabonga kubo zonke izandla lapho uLindani edlule khona kubangani bakaLindani ade bemiswa la abamsusanga abamonisa iBhayibheli like lithi abangani ababi bayonakalisa ukuziphatha okuhle kusho ukuthi nibengabangani abahle kuLindani ngeke sikiyeke lokho bomakhelwane muzi wonke waseSikhawini muzi wonke waseSouth Africa nezwe lonke bafowethu kwaNhleko lapho uLindani evela khona benguni boningizimu bophamba nani nonke sibambane nazi ingane zilibone lolu thando uLindzi ukhululekile uvele weza nje mina bengizothi bazongenzani ingane yabo ifele kimi kodwa nikhombisile uthando niyabathanda nabemukela sengathi kungaba njalo nakubo bonke abanye abantu dade wethu siyabonga wena osiphathele uhlelo siyabonga nisihlabelele kahle umfundisi usikhumbuzile ukuthi ngempela asilungiselele lolu suku ngoba siyalugqoba nje ngelinye ilanga luzosisithela thina ngaphansi kwalo siyabonga kakhulu bafowethu iphakeme inkonzo kaLindani igawoti zenza lento engikhalisini uma ingena ngakhumbula uLindeni uma kaLindani nangu lo mama uphi lo mama wayehamba noLindeni nampaya ngakhumbula ngathi awubakithi ibambeni kanjalo nisifundisele abantwana bethu nibagone thula umoya wami ulalele uMC amen bese siyacula noMC ngiyohlala ngathi sili ikhaya lethu awu ntombazana yami
Siyabonga kakhulu sesizophuma siyobeka umzimba kaLindani endaweni emfanele sizocela ke abafundisi basiholele yena siphuma thina abanye sizodlula sithathe ama lunch pack lapha ya emuva ngesizotha eniphathe ngaso nesiphathe kahle nathi njengabaqondisi bohlelo nomisikhathi sisehlulile kodwa sihloniphene nihambe niyokhonza inkosi niphile singaphindi sihlangane kanje sihlangane sikukuhle siyabonga kakhulu sicela ke nisiculise ukuze sizokhipha umzimba kaLindani sicela befundisi basiholele umzimba kaLindani nihambe niyokhonza inkosi siyabonga
yazi ikona nemichene eyiwa bege
healing power only comes from the blood.
the blood will never fade.
Jesus, it reaches to the highest mountain.
and it flows down to the lowest valley. It reaches to the height, just smile.